nagira mu muri zugaruka kuva itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu tuzotangura gushira umukono ku masezerano ya mbere ajanye no gutanga imitahe bizobera igitega uwo munsi nyene tuzoshira umukono ku masezerano n'intara ya Mwaro Bururi Kayanza na Ngozi na Gitega izo akaba arizo ntara tumaze kugendera ubu kugira ngo dushobore gutora ugwaruka ruzoja muri no mugambi kubijanye n'abajene n'ugwaruka ruri mu muce wa mbere ama dossier amwe yamaze kudushikira ejo hahise niho twaheza kuyika ubu tugira rero je dutangura gutegura ama contrat n'urwaruka ica kabiri kuva iyo tariki tuzoguma twakira imigambi y'ugwaruka tuyakirira kuri site ya page muti kuberiki ari aho gwaruka gwinshi ruvuga ruti burya page yabayeho kugira ngo ifashe ugwaruka ruri mu mugambwe kanaka ruva mu ntara kanganaka ku rubuga nguruka na bumenyi nta muntu numwe abonana n'umuntu akora muri page kandi kuri iyo formulaire twababwiye nta hantu na hamwe hariko ko umuntu avuga ubwoko canke umugambwe ikindi nacu nuko abenshi ugwaruka gwinshi ruvuga ruti iyo page iri gitega twebwe turi mu cankuzo bituronka umwanya wo kuza bayirungike ku rubuga nguruka na bumenyi abandi nabacha bavuga bati mbega ngo ni bose bashobora kuronka ngo connection ajya amafaranga bakoresha mu kugenda kuri Facebook no mu kujya muri WhatsApp ni bagerageze rero kuntu bayakoresha ku bintu bibagirira kamara kandi nagomba kuvuga nuko ndiko ndasoma ibinyamakuru bimwe bimwe narabonye ko ari ugwaruka ruvuga ruti page ikorera igitega bije ikorera igitega na banque de femme ikorera igitega bati aho hantu ni kure twende dushaka kujayo nagira mvuge yuko inimero za page zirahari ku mbuga ngurukana bumenyi barashobora guhamagara aho babonera hose hanyuma bagashobora kubaza ibibazo byose bishoboka batiriwe baraza kuri page icyo ni cyambere ica kabiri kuri aba bajene abenshi usanga bujuje aya ma formulaire bakayuzuza nabi twebwe ntituzirojeta turababwira aho bategerezwa gukosora bishobotse tukabahana kugira tubereke uko bategerezwa kubikora hanyuma mugabo kuri icyo nagira nongera ndemeshe urugwaruka ndarubwira yuko hazoba kandi si bya kera ku rwego rw'intara no ku rwego rwa commune hazoba hariho abantu bajije page bazoba bajejwe kwishyura ku bibazo ibi nibi urugwaruka.